say yes.
Yeah, say yes.
Yaririmbiye Miss Burundi.
Yeah, ni true story, ni true story byarambaye ko. Ahubwo nyamba ariko arabana nino interview. Abibone ya mukobwa na mukunzi Miss Burundi. Livia ite. Oya, nimureye gutwenga.
Okay, ndabyumva.
Naramukunze ni true story ya ndirimbo niwe nayandikiye. Yeah.
None okay kandi ubutumwa bwaramushikiriye.
Yeah, ubutumwa bwaramushikiriye.
Nabonye ama screenshot ijya ntuzeye na nama comment ya kuri YouTube. Avuga ati none kwiki bakoresheje ndi ifoto yanjye.
Ifoto kwa narekoresheje no vuga ni nka kujya uririmbira indirimbo y'igihugu ugashyira ko cover ugashyira ko drapo.
Sicyo kimwe ni ifoto.
Ndi ndirimbo ntabwo ari yabandi. Ndi ndirimbo itumbera we nyene. Ni indirimbo yiwe ya Livia.
Ugabo gukoresha te ifoto menga birahana. Ntaraja inbox nya kuvuga ati umviriza imeze gucya na.
Ntaranyandikira inbox ariko je igihano ndacemeye. Igihano ndacemeye kuko nshaka kuyikora na clip niwe cyabugira umu video vixen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV. Turinga kuri Source Dinir. Murazi yuko dusanzwe dufita ni migendera myiza na Source Dinir ni hotel nziza ari ama piscine ariho ama biro abakeneye kuza kukura aba biro zabo kandi barafise na service zabo ni nziza sana bafata abantu neza murabona ko hasa neza izi si kamera zihagira uko niko hasa niko ameze iyi ni Empower TV rero basanzwe bafitaniye ubufatanye canke babanye neza cyane na Source Dinir uno munsi rero tukaba twabazaniye abaririmbyi abaririmbyi basanzwe bari muco no kwita basanzwe bafashanya na studio yo imwe yitwa Agape Records. Agape Records murazi yuko ni studio isanzwe irimo umu producteur yitwa Clovis Pro namuno numwe atamuzi Clovis Pro numu producteur amaze gukorana nabandi bahinyanyuzi benshi murazi nk'umuhinyanyuzi wa Diamond Platinums akora muri WCB canke wasafi yitwa Rise Classic numu hinyanyuzi yakoranye na Clovis. Clovis yaragerageza kugira ashobore kufasha abaririmbyi bacaruka no vuga uko kuko ntidushobora kuvuga karabo underground naba upcoming bakora byiza kandi Clovis ari nzafasha umuririmbyi nuko aba yabonye ko abishoboye uno munsi turi kumwe n'abasore batanu Ornella wababonye.
Hello hello guys mumeze neza murabibona ko ibintu bikomeye cyane turi abantu bashika 10 wabaharuye. Okay ni Ornella kuri micro nuko mubibona turi kumwe n'abantu abasani ba 2022 bashushe cyane ndi kumwe na Rena Music ngahanye udukurikira na ukurikira ni Body Boy nkaba ndi kumwe na Aston King na Mr Shine na Epiday Winner hariya hijya ego aba bose rero bafise indirimbo zabo bariko barasohora kandi badikorera muri Agape Record na Clovis Pro nkuko babivuze turaza kuronka kanya ko kumviza byinshi kuri bo ego
yes woni Ornella mugabo murabona yuko iyi ni televiziyo si radio ntidushobora kuboneka amasana amata abantu bariko baradukamera aba cameraman ni Ben na Claude nibo bariko bakora ibishoboka byose kugira mucobore kutubona kandi n'abantu babizi kabisa bamaze kumera kabuye ko gukamera nti bamiza kabaga bamiza ko gukamera Ornella
yo okay reka ntangure kuri Rena Music umeze neza
ya meze neza cyane
ama creams
ni meza frema ndashimye
ndabona nyene abantu urumuntu nyene w'umusani sani
ni hatari sana
turaguha ikadi
urakoze cyane
turi kumwe hijya na Body Boy
na
amakuru
na meza cyane
ako gashapa uze kukama behind the camera nagakunze
oh nzoguha kandi bisa kari muhira ndadufise ari twishye
eh ufise twinshi okay kandi si ni vya vya I'm serious emisiyo ikurikira nzoba ndakambaye okay Aston King
yes
mambo
Safi.
Meze fresh.
Sana goes.
D'accord.
Now ni bon.
Ni bon bon.
Okay.
Ndibaza ibintu ni top.
Yeah, ibintu ni top. Vraiment ndabona bimeze bien.
Uri ready kuduha take my heart.
Ndi ready nyene cyane 100%.
Na okay. Era micro hari ya nya Mr. Shine.
Hey, bon.
We shining here.
Kabisa.
Ndakubona. Umeze neza?
Yeah, ndameze neza. Now umeze fresh.
Ni bon.
Wow.
Yes, ashim.
Amen. Hey, we have yours.
Hallelujah.
Hey, I'm kind of ravaged.
Ijo, ndako. Antre, tamu diko morom bijugi yiwe. murajyumva afise ijwi nibaje kwa jyumva araza kuduha ga freestyle kasinzovunika
nta kibazo kabisa
eh bana je vraiment asha ndibaza ni ibintu ni fresh sana
hari naje nacho mumburana
ego epi day winner.
Yes, yes.
Sasa?
Safi.
Unaendelea bien?
Yeah, niko bien sana.
Nakuona?
Yeah.
Please say yes. Sasa wewe rero. Ivan, wewe ndandafisi bazo byishaka kwadze. Reka cyo duhera kuri wowe mukanya.
John wambajije mugafa.
Wewe. Wewe.
Nari niko nanjye havumbaza.
Abandi barakubaza nibo.
Okay, nabasore bagera kuri batanu, urumva yuko no munsi byabaye ngombwa yuko tubakoranira niko twovuga, natwabivuze ntawo bisubiramwo basanzwe bari abafashwa na Agape Records isanzwe iserukiwe canke ihagarariwe na Clovis Pro. Ikibazo ca mbere urunera bavuga bakunda kuvuga ngo first lady canke ngo ubwa mbere batangurira ku mukobwa haja mbaga muri biganza bujya
wase kwiganza n'iryo jambo sinabakobwa bari vutse.
Okay, uno musiro ndagusabye base je ntangure mbaze kibazo ca mbere abasore batanu muraza murafata amasegonda make make ku bwanyu kuva Agape Records ibafashe mu minwe canke mufashanya mumaze kungukiki amazina ntituyasubiramwo umwe wese ntangure kuri epiday tugenduko
ya tumaze kunguka byinshi twarungutse abantu kandi musanzwe muziko abantu arivyo bintu yoronse abantu buronse nibintu twarungutse abajournaliste twarungutse abapromoteri twarungutse abafanzi benshi kuvuga umuziki wacu waragutse ya turabona ko twarateye intambwe uko byari biri tutararonka Agape n'ubu siko bimeze umva twarevuriwe ya
nawe nshaka kukubaza Mr. Shine aba bose baririmba bari muri secular nawe uririmba gospel
ego
none wiyumva gute baguha Jean baguha umwanya cyo kimwe n'abandi kwa hari igihe usanga bari panche cyane bakurikirana cyane secular kurusha uko bakurikirana gospel we ubibona gute
aho njye uko ndabibona buri umwe wese ari muri Agape arafise ukungene bamupangira ibikorwa vyiwe ubwo sinovuga ngo ntibanyitaho ngo kubera ko ngo baba bitahaba oya no bambeshe ahubwo twese bagerageza kutwitaho mu rugero rumwe ya novuga ko Clovis ngenda mufata nk'umuvyeyi wanje hari n'igihe ashobora kuba ari kuri programme Epiday canke Aston nkashobora kuvuga ati ndafise akantu ntashaka ko gatakara canke ndashaka gukora ikintu runaka ugasanga Aston canke Epiday arampaye umwanya aravuze ati genda ukore vraiment tubanye neza sinidoga ndabyishimiye cyane mbega no kuba ndi kumwe n'aba basore kubera ko ejo abana bakozi b'Imana cyane
ubwo mubabwira ubutumwa
ejo aho bukera aba ndabona mwavuga ubutumwa kubera ko twamenyanye
bro uriteguye ko aguhindura
bo je namindura kwansanzwe narahindutse nta bisasa yoba ari karanzanira kwansanzwe ndabimenyere ndabizi
wahindutse kuva he ujahe
bo of course je ndi tajendi cyari megishasha
haleluya
bahamanje ku kibazo mwatubajije an ensemble bo kuvyukuri Agape Records iradufitiye yaratugiriye akamaro kenshi kuko umwe wese ndabye kahise kiwe nkaraba aho tugize ubuye umwe harimo evolution kandi iyo evolution kubona tuyifise ni kubwa mutama Clovis ni kubwa Agape Records bo narize rero ikintu cyo gukorera an equipe gukorana n'abandi no gukorera ku mwanya ico kintu bona nakarusho gakomeye nashoboye kunguka kumenya ati niko ndakorana naba tuca dukorana ukunuku atashari atanziko ya
kaka gumana mike sakugumane mike cyangwa tisangire nacho wewe wambwiye kuri cyare mwigishasha ariko hari akabazo gaciye kaza hari abantu benshi babona ko umuntu agiye kuririmba izi ndirimbo bitango ni izisi canke secular music aho bona ati uyu muntu aratakaye ariko wewe ku makuru mfise mere nka babandi wewe ngusanzwe wemera Imana kandi urasenga uri umuprotesta mbwira rero isano riri hagati y'ugusenga n'umuziki ubwo butumwa tubutanga gute uyu wayo binsigurira neza ariko nkeneye insiguro yawe uyitandukanira isano
merci beaucoup abo niko bimeze rero abantu benshi baritiranya uyu muziki wacu no na esprit satanique bino nk'ivyo or biratandukanye cyane kuberako kuririmba si sano nagiye bantera mu rushinge ngo ndirimbe sinagiye kwa satani ngo banteremo kuririmba secular sivyo nuko naravyisanzemo nisanze Mariyo ngabirana imana yampaye sivyo nukuvuga imana mu gutanga bible iravuga uko yatanze isabagire yatanze isabagire donc yaduhaye twese ingabirano zitandukanye kugira ngo zishobore kudutunga mugere nisanzemo mu kuririmba secular nuko ndi sûr ko nakorera je sinkorera shetani jewe nkorana n'Imana kandi iyo ngabirano nabwo yavuye kuri shetani kuko je shetani deja nta ahubwo nta nuwonzi mbe ni ninde
na migendane mu
gitari
oya je shakumbwire
bo reka ndacabandanya ndavuga ubutumwa ko mubushizemo tu rero nta bisabisaniye no kuvuga ngo umuntu ngo atarimba gospel ngo ni wa shetani sivyo kuko gospel mugiha hanjemo inspiration ndayiririmba kuko ndafise indirimbo zanditse muri gospel rero byose ni inspiration iva kuri kumana mugere yampaye ingabirano ndayikoresha uko yayimpaye ni nkuko abandi yabahaye kudandaza ibirato urasanga ari umupastor no umupastor cyane n'umukozi w'Imana mugabo aradandaza n'ibirato mu isoko uvuga ni yindi ngabirano Imana yamuhaye kugira ashobore kuganya amahera rero nanze ndu umukozi w'Imana mugabo yarampaye n'iyindi ngabirano yo kuririmbira ibiremwa byayo mu gihe ndirimbye yuko wewe vivance uri bogaro meze neza Imana yakuremye neza burya sindirimbye wewe hakuru ndirimbye Imana yakuremye kuba wewe ntiwaremwe nawe wewe waremwe n'Imana sivyo ya bino nyivyo
ariho umuntu ahantu haraho simpa ndamvuga izina baramubaza ikibazo bamwishuye yumvise anyozwe gatavuga ngo John ajoute rien naje ntacho nongerako
ubaza nongerako oya je ndafise ico ndashaka kumubaza kweri ivyo kuririmba muri Eglise ndafise mwakano cyo ngake cha kumbyire
oya
turamushikira wewe shakumbwire uraririmba muri Eglise
jewe oya ndaririmba nyene ndiko ndasinga ndaririmba ndafatanya
n'abantu oya uri muri chorale
oya ntabwo ndimo gusa ndarindi muri Eglise oya jewe sinigera nsiba gusenga
yego
eh nkuko wabivuze jewe ndakijije ayo makuru waronse ntabwo ari binyoma
ego ndavyumva kandi ni vyiza ni bon mugabo mushaka kumenya nta ntambara wagize kuri Eglise wanyu babonye utanguye uvyinjiyemo agatanga kukubona utanga kwambara ishapo amafime ukacuririmba ukaririmba umuntu
merci beaucoup urakoze kukavukana bo kwambara ishapo no kwambara amafime ntawo bisabisaniye no kutamenya Imana kubera ko bavuga yuko ni imibiri yacu ari ingoro z'Imana ni ingoro z'Imana ntizikwiye gushazwa no gushazwa sivyo hama kwambara shapo ntivyerekana yuko usuzugura Imana kuko mu gihe wumva yuko ushaka guhicubahira Imana ntiwo vyumva yuko ngo wobigira mu kutambara ishapo canke iki ni kwambara tout simplement nkuko wewe wambaye ugatambara ni kuko wambaye ayo mahereni y'umuzingi munini iya urabona ko ari munini nkuko hoze umuntu aho kubarira ngo kwambara amahereni y'umuzingi munini ngo ntuhese icubahira Imana ngo nkwambara dutuye
ushaka kumenya nta ntambara
na ntoya kuya intambara Jesus Christ yarayinishije ubu nta ntambara jewe mfise
pardon orazi
reka
mvuga ikintu kimwe hariho ibintu umuntu abamwo ugasanga ariko abaho kugira yiyorohereza ugasanga nyine aravuga ngo ndakijijwe ariko uyu yavuze neza ngo Imana yaraduhaye ingabire ibiki sibyo ariko burya Imana ikire mu muntu yamuhaye ikintu bita amahitamo imuha amahitamo kuko Adamu na Eva ikibabwira ko niyo bajya kijya camwa ari icabazo babakoze bari yari ifise ububasha bwo kubabwira ati ikintu ntimugikore mugakubera ko yari yabahaye guhitamwo bo barahisemwo urumva njambo ry'Imana rigaca rimbwira ngo byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira ikimaza
haleluya
numva ari byo navuga
bana iki kiganiro burya twakigize ku Imana ornera
yo
dutari ntambwe tuje kuri ba budi ngaho n'umugenzi we ngaho nabonye
budi atubwire
ya novuga inyungu yoyo ni nini sana mm-hmm. kuva nshika muri Agape kubera guhera ku izina mm-hmm. nashitse muri Agape reko si ntitwa Budi
okay
ya nitwa izina nyina bavye
witwande
Fabrice
mm-hmm.
ya izina ba izina nyina
haja muhira bagama Fabrice
oya ni Fabu muhira bahamagara bahamagara Fabu Nero mm-hmm. tujise kubashitse muri Agape kuburyo nta na account ya YouTube nari mfise okay. nta na account ya page nari mfise mm. nta na account ya Instagram nari mfise
mm.
byose nabironke hajya kandi mm. uko biri kose bimeze neza
okay.
bimeze neza kuko mm-hmm. ndavyishimira cyane
mm.
yeah
okay kijana kumenguri itonda sana wewe kandi avuga ngo musari ngo ategerezwa ngo kuba ari umuntu ari sharp sharp acangamutse
Ah, wapi
ikibazo ni cyakindi nyene rega kubera muri batanu kibazo kimwe kimara isaha
ntacyo ntacyo bitwaye no kuvuga nanje vraiment reka nse nuwunganira budi kuko nanje burya izina na Yatwubakiye muri Agape
okay
naje muri Agape ntitware na music naje muri Agape atandi nimbo nimwe mfise ariko nari ndazifise zanditse ariko sinari bwaronka amahirwe yo kujya muri studio rero urumva ibyo nungutse ni byinshi cyane ntabwo no bivuga ngo ndabimare
okay
ya nungutse byinshi cyane kandi ndabyishimiye kuba nararose amahirwe yo kuba umwe mu bagize umuryango wa Agape family
yes abaro turi kumwe twamaze kubabwira mwumvise yuko twari ko turavugana ibyerekeye umuziki wabo ingene bafashanya na Agape records ubu rero twagomba kumenya ibikorwa byabo management usanga ifise umuntu umwe ari kugasanga ibikorwa ntibigenda ugasanga baramara umwaka basohoye indirimbo imwe ariko muri Agape abantu barenga batanu ku mwaka mbere si umwaka amezi abiri umwe arasohora indirimbo canke agasohora indirimbo zibiri dushaka kumenya ubuhinga mukoresha every day
yes ubuhinga dukoresha no vuga
wivugire wewe kwanza mwese ari vugire
okay no vuga nta buhinga burutu bw'abandi nkoresha tu kugira indirimbo ndazisohore bu kugihe sinyote z'abafana ni kubwa ni programme mba nahawe na mutama Crovis ne dukora kuri programme yiwe ni wavyo organize akavuga ati bivaye ko umuntu yize arize arazi gupanga akavuga ati nyamba Aston asohoye iki gihe hazokurikira naka ya
uraziga epi hari umutipe yigeze kuvuga ngo baguhaye chance urabona ingene duhinduye ibintu vuba vuba baye mu host nanje mbaye umutipe yigeze kuvuga ati baguhaye chance uzoyikorere nkaho wacu gendera ku gacu navuga ibyerekeye indirimbo yawe nshasha ndakubikire
ndekere ivyo bintu
iparake hari ikindi kintu na epi day hari akamwe abibonye nawe
oya vraiment ndafise ibibazo nk'ijana
tugende
ndafise ibibazo nk'ijana sha epi de vraiment utubwize ukuri utabeshe kuko ashaka kuba ari opportunité nkuko haje kuvuga vuga est-ce que ijya ni true story
ya yibanze uvuge kwanze
say yes
ya say yes
yaririmbiye miss Burundi
ya ni true story ni true story byarambaye ko ahubwo nyamba ariko arabana nino interview abibone ijya mukobwa naramukunze miss Burundi Livia ite oya nimureye gutwenga
Okay ndabyumva
naramukunze ni true story rya ndirimbo niwe nayandikiye yeah
none okay kandi ubutumwa bwa ramushikiriye
yeah ubutumwa bwa ramushikiriye
nabonye ama screenshot irya ntuzeye na ama commentaire kuri YouTube bavuga ati none kwe kwakoresheje indi ifoto yanjye
ifoto kwa narayikoresheje no vuga niha kujya uririmbira indirimbo y'igihugu ugashyira ko kava ugashyira ko drapo
sije kimwe ni foto
y'indirimbo ntabwo ari yabandi ya ndirimbo itumbera we nyene indirimbo yiwe ya Livia
mugabo gukoresha te ifoto mengabira hano ntaraja inbox nyaka kugira ati umviriza imeze gucya
na ntaranyandikira inbox ariko je igihano ndacemeye igihano ndacemeye kuko nshaka kuyikora na clip niwe nshaka kugira umu video vixen
wow yo asha
ego
yo.
Kandi ndi serie byatari
ego okay yeah. Nibaza ubutumwa buramushikira tu gusa none mwari kumukunda wamukunze kujya nyina mubona canke muramaze kuronka kajyo ko guhura nawe
ukavuga ndaro nka ko guhura nawe naramwandikiye WhatsApp ntiyanyishuye
oya niza
mugire Instagram nti muraba star
naramwandikiye Instagram ariko nawe nyine biragoye kunyishura ni hatari
oya nazo fana kabonge ukomeza bandanya parce
que nubwo bafana bambwira abantu bambwira ngo nyoma azi menshi birahera ibintu byinshi ariko tu sinabwo nzokikine
kibazo cy'ikinege.
No no, ahako umwana wabanda gira kibazo harubona gute?
Oya vraiment.
Kuri ahubwo nyamba hari umuntu w'umugenzi we muri mwebwe aze kumushikira amubwire yuko.
Mugabo umenga cyane arafise umutire?
Kuba mufise ibyo ntabyo ndaba.
Eh.
Oya, kuba mufise
ntibigutera ubwo.
Ibyo ntabyo nzi nta nizo nshaka kumenya.
Kandi arakijijwe.
Eh, ahubwo ukijijwe naje ndakijijwe.
Ana warakiriye Yesu nka
na ego ahari abibone n'ukurinda umusore mwiza asenga kandi n'ukurinda mukunda byukuri
ndamukunda
ndamukunda kuko ibintu byanshikiye ni true story naramurose hanyuma bimviramo inspiration yo kumuririmbira ndi yaranje ndamwandikira indirimbo navuze ati hamwe no mwandikira message ubutumwa bwaba butamushikira cyamitamo ku ubutumwa kubukisha mu ndirimbo ati ngirane ahubwo mushikira byoroshye ya ahari abimenye Miss Livia sinakunze iryo zina Miss nakunze urya mukobwa n'ukuri ndifuza ko twoba mu rukundo ya
yalla
ego
okay dakwaje none tubwire ikintu kimwe kikwatira kuri Livia kimwe uvuga uti vraiment ndapfa ndahera
ni mwiza cyane ya ni umukobwa mwiza kandi w'incabwenge nkuko abarundi bagize bazemeje umukobwa mwiza w'incabwenge kandi yani ni icyitegererezo ku bandi bakobwa bose ni mwiza by'ukuri
yo je vraiment ndumva
agomba kurira reka dutere imbere kuko batwahamba
tutabivamo
wewe uri mu bantu bane baririmba sekira uririmba gospel wenyene ibikorwa byawe uri kurategura bimeze gute nibiki biri muri gikoni hariya muri Agape uri kurategura tubwire integuro y'ibyo tugiye kubona
oh okay hama ibikorwa ni byinshi ico mwitega gusa ndikonda kora EP y'indirimbo zitanu
extended play
yego ndikonda tegura kuzisohora muri kwezi dutangura kubera ko zarahejeje gukogwa turi ko dupanga kusingene zikogwa yego nivyo bikogwa gusa mfise muganda afise n'izindi kuko mfise indirimbo nyinshi cyane kubera ko watubajije neza ngo ubwo ntibitugora ukungene ubuhinga twoba dukoresha noba nkoresha mu kugira ngo ntiducererwe cyane icyambere dufise umuvyeyi atwitayeho nakunda umunebwe arakubwira umaze n'iminsi abona umenga nturi muri muvumara kubaza none byaheze aradukunda cyane arakunda kuguma ariko aradukoresha hama gihe cyo nababwira gusa bitege iyo ipi iyo ndirimbo y'izo ndirimbo vuba cyane baratangura kubona kava zitangura gusirikira hama twishishikare guheza giko
urakoze hama Aston King
yeah
indirimbo yawe wayikoranye na Mr. Donaldo
ego
watubwira igituma wahisemo gukorana na Mr. Donaldo
bon igituma nahisemo Mr. Donaldo premièrement arabishoboye kuko umuntu niyo yitamo gukorana n'umuntu abona ko atabishoboye hama deuxièmement Donaldo twari dusanzwe turi kumwe muri family ya Agape harimo na ka kantu ko gukomeza ubujyango dufitaniye donc dukorane nk'abanyamuryango kuko imbere yuko bava mu kirundi ngo uja gutera sinzi ubuki ngo arabwibanza sivyo rero
n'umushasha vya manager da umvise
umuzimu muganuriho ahubwo mwebwe ngira ngo
arabwibanza
ubwo buntu nibwo nibagiye ubwo buntu atera nciye mvuga ati ubuki nabwibagiye gusa uwo muganuriho sivyo rero twaba tubanza gukomezanya hagati yacu imbere yuko tuja no gukomezanya n'abandi bo hanze niyo mpamvu namuhisemo
okay wabonye ubona hari akarusho gukorana n'umuntu wo muri ntuze imwe
ya bien sûr birafise akarusho kuko gukorana yaba uwo muri family canke utari muri family hanyuma akarusho kuko bavuga yuko imitwe ibiri irakora cyane gusumba umutwe umwe sibyo ivyo amaboko abiri ashobora guterura ukuboko kumwe niko bishobora rero je ndafise abankurikirana nawe nyine abafise abamukurikirana bitegerezwa rero kugira akarusho bien sûr
okay
Aston Mr. Donaldo novuga yuko niwe mfura mubo tubona ya Agape Records kandi abantu baramuzi Donaldo no muririmbyi wa kera hari abantu batamuzi ariko Donaldo no muririmbyi wa kera ariko kuno mwanya tuza tuvuga kuri kugira dukire muri Agape Records bambajije babiri canke batatu bariko bakora neza ndamuzi kabizi ariko kuno mwanya siwe no notora ndashobora no kuvuga ubundi ndashobora kuvuga epidemic ngavuga budi kubera iki washimye Donaldo abizi kandi abikora neza ariko kuno mwanya atari muri bya bimuvuga ngo arashushe mwebwe abaririmbyi mbwira ikintu kimwe cyatumye ubona ati budi uyu epidemic Donaldo
ya urakoze cyane bo ikintu hakuru cyabitumye bo jewe ukuno meze naho ndi mutoya ndafise esprit yo kuvuga ko nogyoherwa mbonye umuntu ari karakura mbere wanashaka meme akansumba urya rero Donaldo ndamuzi novuga ko ariwe niwe muntu yampaye inspiration yo kuza gukorera indirimbo muri Agape kuko numva indirimbo ziwe n'uyundi yitwa bright ibintu byuko numva indirimbo bakoreraho ndavuga ati studio fucking nza kuyivisita donc barimo mubanyenspiye kuyivisita rero maze gushikaho nkabo ncambona wiba ahubwo aniwe novuga ko ari hasi gusumba jewe yenspiye ndumva esprit yuko nokora ikintu kugira ngo basi gitume ashobora kubera ufise dufate ufise nk'iki nk'akantu kagata hasi harashobora kuja kivumbi rikagacafuza iyo rigacafuze rero kugira ngo gisubire kuboneka ukura ko kavumbi gusa sivyo nabigize mu ntumbero yo kugira ngo ndabe yuko yosubira kandi rya zina giwe rikaduga rya zina yarafise rikongera rikaduga dukoranye kandi riduze nuko naje igiwanje rya bari riko riraduga bo iyo logique nayo nyene yaragiyemo mu kugira dukorane
okay reka tuje kuri buddy boy shako inspiration ya projone niye
ya muri make inspiration ya Paul John nkuze kubona abahungu benshi ya mugiye babonye umukobwa afise inzobe basamara cyane John Bajaji basamara urumva inspiration yavuye aho nyene
ya na urabakunda
so genda kunda abakobwa birabura mugabo nasanze ndu umwe benshi atari byo barimo
awe ahore wari kucuririmba ponoir
murara wagatabivuze kubera wewe
oya je vraiment narinde guca hijya bimbire direct
oya sukuvuga uko ya je tugise ndakunda iranga inye nimeze nk'igirabura mugabo inspiration ya Paul John ni kubera nabonye abahungu benshi bakunda kwirukira abakobwa nyine bafise agapo gasana John nyine cyumva ya ubutuma bwarashitse kubera imaze kurabwa n'abantu ifise ama views akwira demire ya ndabona abo
sibake kandi mu kwezi kumwe mu mezi anga
bwarashitse aho ndibaza ku butuma bwashitse
okay Rona music
yes
uri ndi kuri yanu yakwera ko umenga uri kuri umuhererezi nyene uri ahantu kuri
ya nibyo muri aba bose baraha prema barantanguriye gushika muri Agape ariko bisigura ko no batinye
ntubatinye
wapi kwedi
okay muri aba bose ninde umva ushaka gukora collab nawe
bose
bage shokore
na shine twokorana
shine ya sarenda na ni gospel
oya ari gospel ariko
urafise
sarenda ntibisigura ko ntoshobora kuririmba gospel nese kuvuga yesu ashimwe ari bindi
urafise indirimbo yanditse iri muri gospel
yego
wabyumvise shine witegure okay indirimbo yawe sarenda ubona gute feedback abantu bakubwira gute bimeze gute
bo inyuma yo gukora indirimbo yitwa igihemu mu nyuma nkakurikiza itwa pambana abeshi bariko bavuga ko sarenda yobizisumba ariko ntabwira amara iminsi myinshi ngo nshobore kubona koko ko ari ivyo bivanye kumbure na commentaire mbona hijya no hino ubu ifise iminsi ine yonye itanu igiye hanze rero ndacyarindiriye ndabe
oya bizoza ni bon bizoza
ya
okay muri Agape Records umuhinyanyuzi Clovis Pro dusanzwe tumenyereye sana yuko akora injano niko babivuga mu Kirundi yazuke mu Burundi nibaza ko kuri zuke nta umukoreramwe je sinza nkunda gushimira umuntu kobera yapfuye ariko mwe turumva ko mukora ibitandukanye ari abakora ibitandukanye nayo mazuke ari ntibimugora ubwo ntimuri mu bantu bamugora kuko afise byaba yarimenyerereye mbwira nshaka kumva iyo mudu munjane muri studio muko mbwira ati muze uno munsi nta bya mazuke twebwe tugira afro pop tugira afro beat nshaka umwe wese ambwire kuko ndanumva mukora yindi izindi ndirimbo zitandukanye nibyo dutanzwe tumenyereye no mu gisaba bavuga ngo ni mtindo muri zuke mugamuga gukora ibitandukanye na zuke
ya nukuvuga je ku ruhande rw'iwanje ngerageje kuraba ego numva bavuga ngo ari efforo muri zuke ariko je si byo mbona kuko ntwaya frombo na yinkorera kandi bikagenda neza rero aho sintahura ariko je mbona vraiment bishoboye byose ya
budi
na
mhm
so jena ndi kundaraba tu just
kugatarva karakwica
ya byose je byose mbona bishoboye mbona bishoboye apare yivyo harakunda kwibonekeza abanda ba producer muri Agape ugasanga haje nkundo mu producer arakoze indirimbo imwe yo yumwe muri abaturi mu muryango rero kubera Miss yose mze hatezwa gushira ko kwa koko kwibi.
Ko umusazi shakire kare. Ni kumwubaha.
Ah, so tugitse kuvuga twita mze kubera shaje. No. Ndiri uka usanga habonetse n'izindi ngoma zitari mu mazuki biciye muri ubwo buryo.
Aston. Bomba ikibazo wese ico. Reka ndaguhindurire.
Jura jura mboneye
rero. Oya sinda kubone ngira ndaguhindurire kugira naha muco muvuga co kimwe. Hanyuma urunera hari have adutwara kugira urunera we murahura si jewe. Nagomba ndakubaze turabona cyane mwa audio. Kwa Clovis muri Agape abantu bose ahagarariye ama audio cyane. Video sikirenga ariko tukaba tuzi ko mu muziki bavuga ko video ari international gusumba audio. Ntabwo bamufise yuko mushobora kuba muri ko muragira marche sur place.
Bon bavuga yuko kimwe kirasumba ubusa mu gihe twebwe twe dufise access ya audio no kuvuga turonse video abari support yabandi bantu kandi murazi murabona turacari mu ntango nta buryo bw'ikirenga turaronka kugira udushobore kwiterera kuri video no kuvuga ni nkuko twoca tugira ko tunasaba abadukurikirana bafise uburyo ko boza badusupporting aho ko ndibaza ntiturabanyuma mu kuririmba kandi yo support turayikeneye bien sûr rero mu gihe dukora iyo audio mu gihe dufise opportunité yo audio dutegerezwa kuyiprofita kuko mu gihe tutari muri circulation ngo turindiriye ama video byoherera hariya nyene muri aho kanya tugihambije audio reka dukora iyo ama video nivyaza naho tuzogira ko nakibazo
Nadiye ngo dushatukira ko natwe kuri cyo hari wavutse. Ah okay. Ako kijanye n'ico uyu yagerageje kubivuga mugabo abarundi nibo bayamaze ngo ukuboko kumwe ntikwimara ubugi. Kawaida umuntu abakeneye abantu bafashanya. Tubisi aradufasha mu bijanye na audio kandi je ndibukangishike hari abimbare yarambwiye shine sino hava ndakwemerera ngo nzogukorera ama video cyangwa ngo nzokorera ibitangaza. No hava sanga ndakubeshe ntitwe umubeshe. Ali kati jenzo ukorera audio ama ngerageze no kukwirukira turose umuntu adufasha video ama uzura kora video novuga ko nyene aradufasha mu byo ashoboye kandi vraiment aritanga tunamushimira cyane mze respect tunamushimira gose ama video vuba cyane mbuga nka jewe muri yo ipi twarageje kuvugana ikintu kandi twaramaze gukonfirma hariho indirimbo navuze amazina navuze n'ingene zingana zizozari video
waraciye inyuma bagenzi bawe basiga bica ahantu cucinye mugenda kuvugana n'abantu bazozara gukorera ama video bo baguma bakora ama audio gusa nakutania happy day
ya kuri ico kintu cha video no vuga nubwo video zitugora ariko bamwe turazifise umva turi yarange ibishoboka byose mu buryo buke dufise nyamba habonetse kamera tukayikoresha uko ariko ntabwo twese dufise ama audio gusa no aya kuko iyo twa dufise ama audio gusa sinibaza yuko naha tugeze tuba tuhari
none wewe ngo urabakaniye ngo baririmbe
none ndakwaze epi yogenda atandirimbiye say yes ha uba umuntu nzobirimbe je
mugasha cyane birakuraba na vugisha ukuri
nacu aya je nda kasha yaravuze n'amazina amazina arashira mwumva je vyo ndabagute nagira aga freestyle abantu bace bagenda bumvirize bayumvize yose
Oh, please don't let me down. I'll open your eyes. Here, little mama. Akungwa sumutima tumumbesha konduwawe inzozi sibi mamo nabona dukina nabona sekera nukuri twari neza mwishuru ritoya mbaye nkubaza would you marry me Utarishura niho neza kumenya ko zari nzosi nyemerera Bijya nabona nk'inzozi ko twobigira impamo Livia say yes.
Wow.
Urazi ikintu nariko ndumviriza. Wabonye ko nariko ndumviriza cyane. Nariko ndumviriza kushika kuri ki.
Ah, no wabye makyura bizi.
Mu muziki nda urimo n'umwaka w'indwi.
Okay, now reka tutegure ibintu. Okay, Mr. Shine.
Yo.
Gyojuki Jebra mana nda rigwa nasha kumviriza.
Ah, kubera gisarahe. Mu minsi gucanita. Gucanita giporoporo ya.
Ahubwo gisarahe ni acaririmba bya.
Ni comedy. So, wari bamwe ndirimbe sinzovuni kandi ko kandirimba. Ah, nashaka ndirimba amateka ariko.
Amateka yandi.
You want genuine?
Yes, oh.
Okay, Jaco to the Mateka. How
that and you were woundy, Wahinduria Mateka, Nabagamuchavu, Ubu, Nicharan, Nibikoman, Koma, it's your Anguri, Yemana, Jesuko no Bibuga, Haramambo Nabagatangara. Bivanye naho bari banzi harabambona bagatangara bivanye naho wankuye wamituriye ibihe kuko ari wewe mwami w'ibihe ko uko nawakwisigiye yigeza kogwa n'isoni oya wankuriye vyinshi none ngarutse gushimira yeah oh yeah
wow
Zanazani biseke dutoza mashikano.
Zanazani. Nigira jumi. Take my heart.
Sinovu ganko ni wewe. Angunzu gambere. Ako ni wewe wenyene. Waju nyuzu zai. Wanyibagi jai. Ingundozi tarizo izona nyuzemo na bamwe bankini sa baby I give them my heart and play like a boo-boo I give them my heart and play like a boo-boo I'll take my heart ngubwire ko ngukunda I'll take my heart Gire kongu shaka, I take my heart, I take my heart,
I Paul John.
So, ni Paul John tujise wa yombe kakano gato
Tu juste tragué.
Ndagashaka ndagashaka. Aho hamwe kokwa no shira mwinganga. Kana body body gidi gidi akana kio kio. Kana body body gidi gidi akana kio kio. Kuresha sinateye swata. Uminga kavutse gasize mukorogo Gatuma yami hagazi yanje mikoro Anumba ndagatambishe iri joro 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 Akani soro 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 Joro 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 Akani soro 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 Ngo ni po 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 Oh, John.
Yeah, that's
it. I'm going to test. I'm going to test. I'm going to test.
uwasanze ni fumereje umurukundo kundo abeshi bari baranunuje ngira kukabandu bandu uramfatai uranyenge ngai unyere kugukuri rukundo urandindai ugwa manyanga yeah, yeah, yeah.
Yes.
Ah, basha ja vraiment dissatisfait ni bon. Oya urayisanga kurisha.
Yes.
Ari umugenzi wanyu mufise nabanye nari muri family ya Clovis hariya muri Agape yaramaze imisa gwa sivyo? Nagomba kuri respect yiwe. Ari ndirimbo ni Angelina ninde? Angela. Ninda yizi muri mwebwe cyangwa se murayizi kuko nabonye menga indirimbo zanye mamuzizi
baragucha baramucha oyujya baramucha
ndayuzi iravunaniye ntakunze les amis reka rero kugira duheze ornera kugira duheze ariho ngire nk'akantu baje bakaniye kabisa bavuye muri ravuga ati uno munsi tugeze kuri Empower TV aka kantu tugeze kukavuga baho mwanya aka mu masegonda nka 10 kuko ntimubibona none ngo mufise ubuzi bwinshi hari kugira tuhave tubare kuramugenda
turashaka ko hari ikintu tutavuze sivyo tutaba akajye kukivuga mwese agende duhere nga anyo gucya hamanche
ya ubwa mbere na mbere bwobwo ntanguye kubashimira kuri invitation mwaduhaye mwarakoze cyane no hanyuma muraduhamagara tuzoza kabisa hama nashaka gusaba abakunzi ba TV yacu babandanye bagira ama subscribe ari benshi cyane hama nabifuza gukwikirana ibikorwa byacu banyarukire kuri YouTube YouTube yanje ni Rena Music Official bazohasanga indirimbo zitatu n'izindi nyinshi ndiko ndabategurira murakoze
ya icya mbere cyocyo novuga tugiste ya abakunzi bacu ndetse n'abenegihugu bose baze bibuka gusengera abasani bacu kugira tugume dukundana turushizeho gukundana kuko icyo nicyo kintu cya mbere nabonye kizotuma dushikana ingoga ikana bajya bashaka kudufasha baza batwumvira ko kugira abadufasha mica kabiri nacyo uya kivuze sino kigaruka ko cya gatatu ya TV yubahwe kuko muri abantu ya yubahwe kabisa kuko iyi TV nda ibi kiganiro dukoze kizokurikira benshi kandi muri benshi bazogikwirikira ntihazobura nabake baza kudufollowing urumva mukoze amateka kome
mukozi w'Imana of course hallelujah bon icambere na mbere ndabashimiye cyane kubona mwa shuye kutwiyumvira ko mukaduha iyi invitation ni byo kimaze gikomeye hama ica kabiri ni ku ba artiste b'u Burundi baba batoce bakuru tugire ikintu bita unity gushira hame kutagarana ko ahubwo gukorana ica gatatu aba ndasaba abariko abakurikirana abariko badukurikirana kuri Empower bamaze gukurikirana ibiganiro bagende kuri channel yanje YouTube ni Aston King Original barasanga ko indirimbo maze gukora mu kurindira yuko ndabaha ibindi bikorwa bishasha ya mwarahezagiwe cyane
aho ama nanjye ugambira nambira namaza kubashimira amwebwe ndabwira ko muri abanye mugisha cyane
n'ubu ni wacu satura nk'isengesha hanyene nk'igiminu nk'igumuno tumwe
nta kibazo nta n'umuntu atabitwara ahubwo reka ndababwire ngo hari habara bigiza kandi ndababwire ngo Imana ishitse ibyo mwifuza ku buzima bwanyu kandi ndababwire ngo Imana izubahe n'iherezo ryiza ivyo nyene birahagije ego hama nshimire ababoss bino televiziyo namwe mwemeye kudukoresha Empower Power TV mwubahwe cyane hama ivyo bagiye baravuga n'ibijya nyene mugende kuri channel yanjye ya YouTube wandika Mr Shine nibuke gufite onda subscribe mukora amashya menshi kugira ngo nimba wahezagiwe canke nimba wajyowe n'ivyo nakoze ubisangize bagenzi bawe hama kugira ngo munanteze n'imbere kandi ndi umwana wanyu ndi umwana w'igihugu sinova mu kiganiro nari nanabivuze mbere ntashimiye studio Agape Records muradufasha mu bikora neza imana ibaheza girishishikaje kubungura kugira ngo nituze dusubire nimba kintu nsaba imana sinze nsubire ugaruka kuri na televiziyo bambaza ngo kubira kimukora ama audio gusa ndaremye ibyuma vya video mu izina rya Yesu amen
amen ya numva byose babivuze sinzi icyo norenza ko tu gusa no icyo no vuga no gushima mukomeze mudufata mu mugongo mukomeze mudushigikira mu supportinga nsaba n'abariko badukurikirana bakomeze basharinga ibikorwa byacu kugira bishike kure bashira ku mastati bibonwe n'abantu benshi ya baduteze imbere natwe ejo n'ejo bundi tuzokwisange kuri aho twabona nk'inzozi twabona nk'inzozi bimpamo ya
Asante sana yari Empower TV muga twari kumwe n'abasore batanu bavuye muri Agape Records kwa Clovis Pro much respect my big bro mugabo naragoma ndaba ngo aringe naza basezera bahe bibizu bizu reka ndamuha basezera
Fasha bizu 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 arabeshe pyjama jena ama bizu mona ndaba mugabo reka ndayabaye ko yabasabiye ama bizu kuri mwese mudukurikiranye hama ntugende takoze subscribe ukaburi mushasha kandi ugire like kiganiro ndazi wagikunze hama turi kuri source du Nil murashaka kuba mutari mwamenya aho turi wagiganiro wagisanze hagati canke imeze gute ni source du Nil ikibanza ciza kinini bafite jardin nini mushobora gukoreramo amafete atandukanye n'ubu mbona bari ko barademonta ejo hari habereye rubanza ni jardin nini ya parking ebana modoka yose y'ibujumbura mwese murashobora kuronka mu parking barafite piscine barafite ama bureau ufite ikintu ushaka ufite business ushaka kuza gukora ngaha hariyo ama bureau meza bafite na chambre ama chambre meza muca mubibona ni ibintu meze neza cyane hama kandi mugende mukore subscribe kuri aba anyi kandi mudu supporting twese mugira ama like ama share naco bitwaye kuja kubisha kuri WhatsApp ni bon hama ndabashimiye tungize ngo bye yeah peace